Ungqongqoshe womnyango wezempilo kusifundazwe iGoli uNomuntu Nkomo Ralihuku wethuleke izikhungo ezisanda kulungiswa kabusha ezinosizo oluthe thuthu lwezempilo oluqondene nokuhlinzekwa kosizo lwezengqondo eyibhedlela kiHelen Joseph eGoli kanye neKopanong Hospital eVereeniging namuhla ekuseni. UNkomo Ralihuku uthike lesi sinyathelo esibalulekile ekuthuthukiseni ukutholakala kwezinsiza zokunakekela ngokwengqondo esifundazweni. Lokhu ekuza ngemuva kocwaningo oluveze ukuthi abantu baseNingizimu Afrika baxinwe kakhulu yizinga eliphezulu lokhwantalala, ukwethuka izanya kanjalo kwenezifo ezihlukene zezengqondo uma beqhathaniswa nabantu bakwamanye amazwe.
Kwinyathelo elibalulekileyo elijolise ekwandiseni ufikelelo kwiinkonzo zokhathalelo lwempilo nokuhlisa uxinzelelo. Isebe lezempilo eRhawutini lityhile iziko elitsha elihlaziweyo leenkonzo zempilo yengqondo kwisibhedlele iHelen Joseph. Oku kuza emva kotyelelo lukamphathiswa wezempilo eRhawutini uNomuntu Nkomo Ralihuku ngenyanga yomqungu kunyaka ophelileyo kwicandelo leenkonzo neemeko ezingxamisekileyo ebelidilikile kwesi sibhedlele.
This occasion is an indication of the dedication of our staff and the firm support of our community, who are our stakeholders that we serve. So it is a day where we acknowledge the strides that we have done together in the Healthcare Innovation and Patient Center. So the refurbished facility now stands as a beacon of a shared commitment to excellence and a brighter life, a future of a healthcare service delivery. So I'm profoundly grateful that for the hard work that the team has done and the commitment to each individual who has played a role in making this facility possible.
Eli ziko litsha liphuculiwe kunakuqala kwaye lixhotyiswe ngezixhobo eziza kuqinisekisa ukuba izigulane zifumana unyango ezilufunayo ngasese nangendlela endilisekileyo.
This department is not just a facility, as CEO, but it's at the heart of our emergency care system because that's where things are happening in terms of our medical technology and the best of our human compassion that we do. So the structural and technological advancement that we are bringing as the Department of Health, we want to celebrate today because it is one of those things that is going to enhance our responsiveness to emergencies and make profound impact to the patient and survival of recovery.
Isebe lezempilo lithi liyayibona inkqubela phambili kulamaziko ezempilo kwaye lisithi injongo yalo kukuba aphuculwe onke abe kumgangatho ophezulu. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.